toobni ma nafti way diidantee dib u dhaca waqtiga waftaare inta uu raggu wuxuu ka diido igadaysa baan doon doonayaa adoobnimo nafti way diidantee dib u dhaca waqtiga waftaare inta uu raggu wuxuu ka diido igadaysa baan doon doonayaa